othikalandelayo uhlanhla ubekwe emacirheni umakumbu uhlamvu umlando baphaka abantu basosha ndabuko
umsukwane
uthi kunodukwane abethi siphambano zokuthumisa unomkhubulwane kwasuka kusukela uxhosa ebeletha amadwala emhlalu uyisidlo sesine satholakala ehlalu mhla ukufa kufa kufakwa ezinhliziyweni zabadumisa izulu ngephimbo sina sika ukuhluka kwemisho yokufa ukufa ngaphakathi
cela ngaphakathi
ligaye ngomuntu umhlathi kuboshwa igalo mthakathi kukhuzwa ibhadi ngiyakusibhonqa ngikhale ngizithulise kwelami lawo noma sekumnyama ebusweni bekhawa imigqa ngiyakuyifunga ipheleleyo ngiyakusika ngizibethele kulesi sigcawu kwafipha lensini namawu nabogombelela kwesaba iimpisi ngamahawu into yambelethi kakhe mhlane ngezipande zalo ngiyahlobonga mfazi namhlanje uzela amawele yimi ufipha
ufiphakazi abasukuli bantabakazi usikeletiso sikafakazi usigcawu ukudla kagcinisile
umkhonto wesiyembeza umndeni kangofangifihle uzinda umfudumalo kahlala kahle ulwandle uyise ekhamalahle enkathini ezayo izinkondlo zizophenduka izidumbu zakwabulawayo kepha uma sigashintsha izikalo esizihambayo osonkondlo sebephenduka izigqila zehlombe elishawayo nkosi umlahlankosi undlela kasonkondlo ofedukile umkhumiso ngumlingano wesintondolo unomathemu ngumculo kasitolotolo ungoma umahlala khona uzuke emehlweni kafile bona ukwasukela ucosa uthokoza amakhosi namadlozi thwasa lo mzimba umcaba omhlophe ubeke izikalo sezindlela esisazo zihamba uzakwethwa esithathu nje wahamba zambamba
Munga ujungulobe ngamukambe kamashaba ngithatha. Wakhinxe weduze kwethuna lamwenzidini bafunda amadwala lokuphila kevelanga laphakathi. Kingakangicwathi bashola inkondlo belethi sidumbu sami lo Paul fakaza ukuthi wena ukufunqobile yophila kuze kufike isikhathi. Mungikhumbule ungimemeze ngiyosicabela kakhulu kusuka kusika kwakho uyangazi uthande noma umfini. Noma ukuphitsuna ungidobe moya ngethambo lami yokuhlebela ifihlakalo yokunethezeka. Impilo uma ixhaba ukhala ubhale ngayo inkondlo zokushololwa emazulwini. Nanoma yini ufisa ukusho kumina ukhumbule ngiyobe sengiyithoma, kanti ngishisele impepho yabaXhosa. Bayeke bathathe imibhalo yakho isijezo sabo ukufa bephindelela. Shintsha igama lesibongo ibize ngomlobi kuphela. Baphindela inkondlo yodwa bayaziyo ofike ngokuhluka njalo uma beyilalela. Uyithakazele ubatshele ukuthi wena umzukulu kaTabakazi usiteketiso sikafakazi usigcawu ukudla kagcinisiwe. Uwele kangafaka usidumbu samagu umathuna ahleba baye kufaka umpika. Mbala emnyalo nephunga lengolosi ngithanda kakhulu ngokukhuluma nje ngayo ngiyamamatheka. Konje zonke mfulo yukani. Ngawo amagama aqambeka kabu. Bayeka bathatha imibhalo yakho isijeke sabo ukufa bephindelele. Ungabazi sekudla ubhacala kabulawayo.
Thakazelo sikamngwabo mgodi kalandelayo. Unhlanhla ubekwe emacirheni umakumbu uhlamvu umlando kaphaka amani masosha ndabuko.
Umsukwane.
Uthi kunodukwane abenze isiphambano sokudumisa unomkhubulwane.